tobu mɛma obi ma mpuru no ngɔ zɔ yi opere dodo na mi tobu mɛma obi si kwadu aba kura adeɛ ho ma nwoma bebree waahye na meyi ne nyinaa mewi a mama obi adi wate wo maame de wobɛgyaa mede bi adi kwadu ba a na wagye adi nna deɛ mema me ntɛste fis wae mewi a ne mama obi mamemfa adeɛ kura mfiri hana wamfa mma mmɛyɛ wo ho wodeɛ menim wo ɛyi wei kora a wobɛfa awe mame nto ntwene na mewia mama obi adi wate na deɛ mame nka nhwɛ fis a chaman sɛ meka sɛ party no ase bɛkyi tie nwom a mbɔ tie sɛ meka sɛ party no ase bɛkyi ame mekɔduru a mebembene deɛ waade mbe life bɛdi agorɔ wohwɛ menante a mede ba no a metumi tu ani so na magye wo sɛ koko sɛ fanta wo sɛ champagne wo na magye ne sɛ mebembene
fa firi me sɛ
afei sɛ obi apɛ sɛ wobɔ wangana ɔsɛ ɔpɛ sɛ wobɔ philip so pɛ sɛ wobɔ starles ɔno so pɛ sɛ wobɔ ti afiwei no yɛatamfo no mo nyina yie afiwei ɛbɛsi abɔ abɛbo mu no kei wowɔa kei mɔboa
sɛ mena de nta me bɔbɔ no mobɔ me sɛ ma me sɛ yia wopa bisa gye sika bɔ a mabɛbɔ no firi kik kamgyina akyiri se a hwɛ nyɛ agoro ye hwɛ megye saki ne ɛfrɛ ma me kɔfa
bambambo ne womɛhwɛ adeɛ ma me nsonsono anaa
wbɛyɛ millipede o sɛ centipede no nso ayɛ sɛ ne kyerɛ
na wohu ne yie deɛ bɛhwɛ ne yi hwɛ ko
hwɛ wɔ ko
mamehwɛ ne yie bambambɔne mafoa nkɔ sukuu kwa
millipedemedɛkyerɛ da wako no
ɔwmamehwɛ ne yie mani so ne susa yi mehu ne yie
ɔwi millipede